you are going to be the light of the world, the salt, to conserve. Jesus did not say you will be, no, you are the light of the world.
Ang katahom sang iya pagtawag sa aton is that the gift of freedom. Ginatagan niya kita sing freedom, hindi kita parias sang robot nga magliso-liso lang kita. Gintagaan niya kita sang freedom. Either we accept, either we reject.